Zimbabwe yaibva unosha kuti ndana ari kukuroya ka uyo ari hurumende
aiwa government inoroya ndatozozoona ndega kuti